Umbutho umkhondo wesizwe uphehlelele umqulu wawo wonyulo oluzayo kwibala lezemidlalo laseOrlando eSoweto ngomgqibelo. Esenza intetho yakhe evutha amalangabi, wayesakuba ngumongameli weli kunye nelungu lombutho MK, uJacob Zuma, uthembisa ukuba lo mbutho uza kwebela abemi umhlaba ngabutsha, udale amathuba emisebenzi, ulwe ulwaphulo-mthetho kwaye ubonelela ngemfundo yasimahla ukuba uthe wonyula kulawulo. UZuma ukwafunga ngelithi MK iza kutshintsha umgaqo-siseko welizwe ukuze ubuyisele amagunya angakumbi kwiinkokheli zomthonyama, esithi indima yazo eluntwini incitshisiwe ngokunika amagunya amaninzi koomantyi nejaji.
Iqela lezopolitiko iMK Party licangcathe kumqulu walo wezithembiso ngempela veki. Ngethuba ewisa intetho yakhe phambi kwabalandeli nabaxhasi kwibala lezemidlalo laseOrlando. Lo wayesakuba ngumongameli weli nenkokheli yeqela elasungulwa kweyomnga kunyaka ophelileyo uJacob Zuma. Kwenye yezinto achaphazele kuzo kulo mqulu kukubonelela ngemfundo yasimahla kubantwana abahlelelekileyo.
Sifuna ukuthi iingane zethu zifunde mahala eziphambuka emzini ehluphekayo. Ngoba le ntlupheko esinayo akuthini esayidalayo. Yadalwa izifini, zaziphuta konke, zaziphuta umhlaba, zaziphuta yonkini. Ngoba yiba benze njalo, sizoyithatha ke le zinto, sithole imali sifundise ingane. And iingane azizugcina kumatric. Sifuna ingane efunde yadlula kumatric.
UZuma ukwathembise ukuba ukulwa nendlala iqela lakhe liza kwakha imizimveliso ukudala amathuba emisebenzi apho abantu abaninzi beza kuqeshwa khona.
The organization izokwakha imisebenzi amafemu ayo le awaye amafemu azokwazi ukuthi aqashe abantu abaningi bahole imali ebese laba abakwi-NEC bazohola kulamafemu imali yabo soyilinganisa neyominisa ngoba sifuna baba ngamasebe.
UZuma uthi iqela lakhe lijonge ukufumana ngaphezulu komyinge ka-65% weevoti zesizwe kunyulo oluzayo. Nanjengoko oko kuza kubavumela ukuba batshintshe imithetho emininzi kumgaqo-siseko wesizwe. Kwiindaba zeSoweto TV, ndingunomzabalazo Mduka, eOrlando East.